Kwi-video ke edlulileyo bendikubonisile uba uba mhlawumbi umntu angazakhe uzihambela abuze uba ngubani na, ngubani u-arcsine, ndizama uyiphutha oko, ongubani u-arcsine ka-x, le nto izoba ngu-arcsine ka-x mhlawumbi ulingana nantoni, sibeke ke iphawu lombuzo phaa. Le nto ifana nqwa ke nokuthi i-sine ye-angle ethile isinika bani? Isinika u-x. So ithetha ukuthi loo nto uzofuna ntoni? Uzofuna ukusombulula la olaphawu lombuzo. So ukusebenzisa le nto inye singakwazi ke ukuthi i-inverse ka-sine ka-x isinika bani na. So izinto ezimbini ke zithetha into enye, ziindlela ezimbini onothi ubuze ngazo i-inverse ka-sine okanye uguqulelo luka-sine. Kuba kaloku ngala negative one sibonisa uba luguqulelo okanye yi-inverse ka-sine. Thetha ukuthi ke ngoku yeyiphi le angle esinothi ibe ngu-x ngayo u-sine. So ukusebenzisa loo nto ke uba mhlawumbi nophinde ndize kuwe usazihambela uzipholele kamnandi, ndibuze uba ngubani i-tangent yona ye-inverse phofu, okay, ngubani i-inverse tangent ka-x izawusinika bani na. So loo nto imele isichazele uba oh kukhona u-tangent. So ithetha ukuthi sibuze uba i-tangent ye-angle ethile isinika u-x. So ithetha ukuthi sawufumana ngoku laa angle eyi-1. Maske sinomzekelo ke sizoyibona uba le ndithetha ukuthini. Mandiphinde ndize kuwe futhi uzihambele esitratweni ndibuze mhlawumbi noba uyazibuza uba kutheni le nto loo mntu ososiza kum ndizihambele esitratweni, kodwa kenza kubonisa ngubani i-arc tangent ka-minus 1. Okanye ke singabuza uba ngubani i-inverse tangent ka-minus 1. So ithetha ukuthi ezi zinto zithetha sibuza into enye qha ngendlela eyohlukeleyo. Ngoku ithetha ukuthi wena ke ngoku kumele uzame ukuyibonisa. Mandike ndikuchazele ke uba yintoni i-tangent kwenzela uba uzoyikhumbula. So ngubani i-tangent ka-theta. So uyakukhumbula ke le uba yinto eqhelekileyo obuyifundile nakumabanga angaphantsi. So le nto kuthi yi-sine ka-theta engaphezu ko-cos ka-theta. So ithi ngu-sine over cos. Uzukhumbule ke uba u-sine ka-theta yi-y value kuba kaloku uyithathe u-opposite over hypotenuse, ize lena ibe yi-x value kuba uyithathe u-adjacent over hypotenuse. So manike ndizobe isekile ke sizoyibona uba le nto ibe kumila njani. Masithi sinesekile ebumila so ze ke kubekho i-angle ethile. So masileya i-angle yethu engu-theta ze ke apha sibe no-y wethu kaloku uzokhumbula kuba lusino-x no-y. So soyazi ke uba ubude bapha ngu-sine. So uzokhumbula uba ubude ku-sine ka-theta ze lena ikufitshane okanye i-adjacent ibe ngu-cosine ka-theta. So ithetha ukuthi izawuba ngubani ke ngoku i-tangent, izawuba yile ize yahlule ngaleya i-distance okanye ubude ke. So masike siye ke mhlawumbi ungakhumbula ke nakwi-geometry kuba ubuyenza ngolu hlobo kuba kaloku ngu-change in y okanye lutshintsho luka-y olungaphezu ko-change ka-x uzofumana i-tangent yakho ngolo hlobo. Ungayibona ke ngohlobo lwentoni le-gradient okanye i-slope se-graph yakho. So ungabhala ke uba si-slope elingana ne-tangent ka-theta. Ikhumbule ke loo nto naphi na kuba kaloku sizayo emzekelweni ndifune ukubuza mandike ndiyibhala apha. Kubani na i-inverse tangent ka-minus 1 okanye ngubani i-arc tangent ka-minus 1. Usikhumbule uba ndibuze uba yeyiphi le angle izosinika u-minus 1 kulaa sekile yethu. Masike sizobeka isekile yethu sizoyibona yonke le nto senzeka phambi kwethu. So sizobe isekile yethu ngolaa hlobo ze sibe ne-y axis zethu ne-x axis zethu. Ndifuna ntoni? Ndifuna i-slope okanye ububanzi obungu-minus 1. So izoba yinto esabulolaa hlobo. Izoba yinto esabulolaa hlobo kuba kaloku ngu-minus 1. So ithetha ukuthi ngubani ke ngoku le angle yethu ukuze ke sibe ne-slope esingu-minus 1. Ithetha ukuthi le migama mibini yalingana x-axis nalena y-axis. So right angled triangle yethu leyo okanye ke ine-angle engu-90 degrees. So ithethe ke ukuthi loo nto ezi zimbini kumela zidibane zisinike u-90. So ithethe kungu-45 no-45. Mhlawumbi ke akufanelanga uyazi nonke loo nto kuba kaloku ungakwazi uyibala. Kule vidiyo idluleyo ke bendikubonisile uba mhlawumbi ungayibona njani. Masithi ke usuka apho uzotsho apha, usuka apho uzotsho apha, izoba ngu minus square root 2 esingaphezu ko 2, uze eyalapha ibe ngu square root sika 2 esingaphezu ko 2. So ithetha ukuthi usuka apho uzotsho pha kuze ne square plus nosuka apha uzotsho apha, ithetha ukuthi loo nto safumana u 1 to the power 2 okanye 1 squared, kuba kaloku zihlulana ezi zinto ezimbini. So ithetha ukuthi le angle yethu esinayo apha uba mhlawumbi ke ungajonga la triangle ngokwayo, so sethi lona ngu-45 degrees. So xa sisiya ke kwi-clockwise ngaphantsi kwe-x-axis singayithetha ngokuba ngu-minus 45 degree. So ithetha ukuthini? Ithetha ukuthi mandikibhale le nto phantsi kwenzela uba uzoyibona wena uba ndithetha ukuthini. So ikwi-degrees ke kuba kaloku sichaza i-angle. So singathi i-tangent ka-minus 45 degrees isinika u-minus square root 2 over 2 ongaphezu ko-minus square root 2 over 2 okanye u-minus 1. Okanye ungathi i-arctangent ka-minus 1 ngu-minus 45 degrees. So xa sisebenza ke nge-radians sithetha ukuthi sizawutshintsha eli nani ngokuliphindaphinda ngo-pi radians ongaphezu ko-180 degrees. Ze zisusane ii-degrees kushiye ke u-45 ongaphezu ko-180. So loo nto izasinika u-minus pi ongaphezu ko-4 radians. So ithetha ukuthi i-arctangent ka-minus 1 ngu-minus pi over 4 radians okanye ngaphezu ko-4 radians. Ukanti ke ungatsho ke noba i-inverse tangent ka-minus 1 iza ngu-minus pi engaphezu ko-4. So sikhumbule ke uba xa siku-minus pi ongaphezu ko-4, so ithetha ukuthi lena isinika minus 1 kuba kaloku i-slope sethu okanye ke ububanzi begraph yethu ngu-minus 1. So ungatsho ke uba singadibanisa u-2 pi ze sifumane i-tangent yala angle ezasinika omnye u-2 pi, siphinde sifumana u-minus 1. So singayenza side siphinde siyotsho kulaa ndawo ipha, sizawufumana i-tangent pha isengu-minus 1 kuba kaloku i-slope okanye ububanzi begraph yethu busekhona napha. Kwi-inverse ke uzoyibona ke uba unganayo esinika into enye ngalo lonke ixesha, into ongaba nayo iphinde isinike into ehlukileyo. So tangent ka-minus 1 uyakwazi ukuya ku-pi minus ku-minus pi ongaphezu ko-4 okanye aye ku-3 pi ongaphezu ko, okanye mandithi ke ngu-2 pi ususe u-pi over 4 okanye 4 pi minus 4 pi over 4. So ithetha ukuthi ke ngoku kufuneke sikhonstrikthile okanye esicuthe apho igraph yethu inohamba khona. So siza kwenza ngolu hlobo besisenza ngayo u-sine inverse. So ithetha ukuthi sizayiyeka nje ibe kwezi quadrants zethu, kweyokuqala nakweyesini quadrant yethu. So ithetha ukuthi zinga ku-1 naku-4 kuphela kuba kaloku xa iku-3 naku-2 iba undefined okanye ayichazeki ngolu hlobo ifuneka uba ichazeke ngalo. So ithetha ukuthi ke ngoku uzayitshintsha ibe phaa kwi-quadrant yakho yokuqala nakwi-quadrant yakho yokuqala ukuze izoba defined. So ungatsho ke ngoku onobhala ke i-inverse tangent ka-x kunganyanzeleka, okanye mandithi ke zeziphi mhlambi amanani ngawaphi mhlawumbi amanani xa uno-tangent of theta engu-x. So ithetha kuzeziphi izinto x angazizo na? So ezi ke zizo zonke ezivumelekileyo i-values okanye amaqondo ka-x. So ingangu-minus infinity no-positive infinity, u-x zena abe phezulu. So ithetha angathetha noba yiphi i-value. Utheta ke yena bese ndikuchazele ke uba ungasuka ku-minus pi over 4 ukuya ku-pi over 4. So ithetha ukuthi ke ngoku ungatsho ke ngoku uba le tangent xa i-constrict okanye xa uza kumecutha ungathi i-domain okanye ke ungathi mhlawumbi ke i-domain ka-theta wakho. Sikhangela ke i-invert tangent, sikhumbula sikhangela i-tan theta kodwa sikhangela i-inverse ka-tan x wethu. So konyanzeleka sicuthe u-theta wethu abe phakathi ko-minus pi ngaphezu ko-2 kodwa no-positive pi ngaphezu ko-2. So ithetha ukuthi xa si-restricta siye sifumane nje eli cala neli cala kuba kaloku ngapha sizoba ne-first quadrant apha sibe ne-fourth quadrant. Loo nto ke ibangela uba u-tan wethu yenzeke ngola hlobo oluphaa. So ithetha ukuthi ke into mhlawumbi onoyiphendula inye okanti xa usiya phindaphinda lesekile kanintsi kunyanzelekile ufumane u-tan minus 1 olingana nale nto siyibhale. Masike sijonge ukuba siyibhale kakuhle na. So i-answer yethu ibingu-pi ongaphezu ko-4. So masithi inverse ka-10, i-inverse ka-10 ka-minus 1 ngu-minus 0.705. So u-minus pi ongaphezu ko-4 usinika into ekwakufana. So ithetha ukuthini? Ithetha ukuthi sikwazile uyisombulula ngaphandle kwe-calculator yethu.